Yamu yamu, imim jovjo na gaibuza, imim jovjo, ni finare na kuahie. Kulu kuturu nyu frisaleza, nusu kiongo, sina kukie. Konga tua, iyo yama shuwa ema iwachu kumuhaya. Nutubiga, amasu ya satari kabone. Inyuma yuku tuwika muna reru mwonge. Kuhu wanga tani gele kerezo ya miro kibiru muna ni miandagaro. Ni mukayanza kuli hotel, ami plus. Kuhu wanga tanda tigele kerezo ya miro kibiru chanda miandagaro. Ningozi, kuli hotel Nobel X Belvedere. Kuhu imani gele kerezo ya miro kitatu miandagaro. Ningai kitega. Kungo maba tukazo tiramishwa na Team Master Music barongo wimbere na Dr. Master Lee bakazo herekezwa na Estanis Delegation Eval Kiriku Akil Akesdan Dr. Cloud Ismail Gasole MC Jusseyael MC Amifro DJ NC na DJ Israkul Nabanti Nabanti ahose kwinjira azobara amafaranga ibihumbi bibiri mu bibanza bisanzwe n'ibihumbi bitanu mu cyicaro cy'iteka tukazorya dukoresheje ubuhinga bwa forecast mu kwirinda imisurika idakenewe ivyo bitaramo bizora bitangura igihe cy'isaha cumi z'umuhingamo akarusho rero Master Music izoshyigikira mu kiringo cy'amezi atandatu umuririmbyi azoba yabaye uwa mbere mu bazoba batowe muri buri ntara ntimuciko rero n'ayo mahigwe ibi bitaramo bikaba bifasha mu mugongo na BBC Liquid Boki Vlog, Volcano Express, Ashibu, Burundi Brewery, Now Creative, Nama Samirizi n'ibinyamakuru bya iwacu mu Burundi.
Master Music, Express for Dreams.